sohlala nenkosi phakade na phakade siyo sulwa ebisinye izinye bezi akodwa Jesu City, amen. Ho, ho. sihleli nomyeni wethu sikhulume indaba zethu mina naye sakhumelana mina naye sakhumelana yeye siyosulwa izinge izinge mpenzi bazalwane sohlala oshakata namaya nenkosi phakathi phakathi naphakathi siyosulwa izinge izinge mpenzi sosulwa ngempenzi Sasuni zikhulu kwasuni kukhathazeka go sulwa shakethana baya sasulwa sonke sasulwa ushekhasa sasulwa izingembezi sasulwa inyembezi liyabuyiswa ithemba uyabuya umuntu kuNkulunkulu Ithembe liphelile liyabuya kanjalo nakukhona emntwini Siyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele Wena wethu ithembiso zakho azishintshwa azinakunyakaziswa ngumuntu emhlabeni Okudalile kuyofezwa uwe kupheleliswe nguwe nasemaphakatheni Ungubaba emazulwini emhlabeni naphansi olwandle Phakade naphakade Hallelujah, sasulwa izingembezi